gone to Alamaz. Alamaz.
Omas.
Oklahoma? Omas.
Omas.
Omas. Omas. Rogan?
Omas.
Alamaz.
E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E
Zokanta Alamaz. Homus.
Retarded.
Homus.
Oklama.
Rogan.
Zokanta.
Oklama.
Rogan.
Homus. Homus.
Yuri.
Alamaz. Glory,
Papadakis,
Papadak. Holmes. Holmes.
Papadakis.
Papadakis.
Rutkin.
Rogan.
Rogan.
Rutkin.
Papadakis.
Yuri.
Zokantas.
Zokantas.
Papadakis.
Papadakis.